Sanwanani, Dumelani, Abshengi, hello, Mulweni, Aenda. Welcome to Cultured Youth Day. I'm Tom, I'm here, and I'm not just here, I'm here with an angel, the Xhosa angel, from Le.
Molen Hilden Pulapulin Uzo, as is a woman, a slap and a clad woman from the Sugolu Shell Sugar Cars, the old Jelly of Matam Sang, let's get it.
Assessor, who is Assessor in original?
Assessor, a ligament to bad news of Assessor in one. Abbas and Bamba being the name going, but I give the issues of my human going, or a minute of my boss of human going, but bad news of Assessor Mako in one. A baby in the boss of Manamako.
Now, most youth. They don't go back to their culture. Whenever they've been introduced to Xhosa, it's lonely. They forget my culture. And whenever I'm having a game, that's where they go back. That's where they remember back, which is where. But they forget what we have to also include our roots. Last time we called, that's where they called. So, can you just give us a little bit about the belief of the Xhosa?
Our Galatina Samacosa, colorless name. In the Bangabana's figure, we couldn't let the look from the girl of Gomagaba, Gomagul, in the slippers at the banner, Abbas Albert Basilella was making a music. Abbas making a music in a son. Who Dallas has could have as Albert to the city in Dome, Banan Fana Nayam, Ayo Oyo Colleg Dunyam, Ayo Pangina of Uyaya, a colored of Banam Dalam, Imagine Rounds, the girl only had his patches and his patching again in his coma support. As a spatch, as one of them niggers has patched, but niggers in a man.
I can see one very nicely. I can't wait. Please take me straight to the tradition.
Tina Samacosa, see me back. Umzegel, oh, my good bit, baby food to the baby by his hack. Walk to the house and the local one of the shop, and the impact, or what an impact also would be. Impact, and which arms they are not talking to Jalabe Kai. And now talk according to Jan, go to a kid, only but I knew to a Gabantu bowl and now talk according to Jan, in which a rubber band, but a baby. Kodwa ke imbona wona sisayicelile ukuba yayinto ayisenza sibe bahle singamaXhosa njengokungibona nje.
You know what, mina ngithanda ukudla, I like food, so there is no way which I can skip this one. Ngathanda ukuvakasha kwangeni emaXhoseni, so to get more about the tradition meal. So what is the tradition meal of the Xhosa?
Asinabo kaloku thina kunye ukutya singamaXhosa, sithi ungqusho namarhewu nenkobe umtshobela. Inkobe ungqusho ke yi-seven beans ngokwelimi lasemzini. Amarhewu ngamarhewu uyafana nenqwethi. AmaZulu athi inqwethi, thina ke singamaXhosa sithi ngamarhewu. Ze umtshobela utywa kakhulu nxa kukhona isiko, nxa khona umcimbi, umzekelo utywala obukhulu, utywala obuthethe obuthethayo, umzekelo izila okanye idina okanye utywala bekhaya okanye isazinzi. Umtshobelo ke ngozi inkobe, upheka inkobe, upheka umbona, umbona osewumile, upheka umbona ze wophuka ugalele izitengo, ugalele umhluzi, walo kushoka ni walo mtikango yukunzi. Mchobe lolo kukucho kutuwa yunga kukona isiko.
Yeah.
Hey.
So without isiko, what did you eat normally?
Sichungusho na makhelo. And ungusho siso na andre system abuti. Umzekelo nga ufikele zindwe na uti. Okwasu chisa mtu asemzini. Irais, ba irais iti nasikole ba kukucho kwabe lungu. Nga ufikele zindwe na mtu asemzini. Umchisa ungusho nika makhelo. Umamkele kwa umkabile na umnike ungusho. Kobathi nasikholela ba nqa umuntu unikutya kwamabhulu ukutya kwabantu bamhlophi rice uyamdelela lo mntu wamhloni phanga umuntu wasemzini ufuna ukumtyisa umngqusho unika amahlelo ukutya kwethu okuzamaxhosa.
Hayi, nizwile abafethi. So if a child has been born from esibhedlele, how do you introduce a child at home or to their ancestors?
Umzekelo, umntana nxa ebuya esibhedlele ngolwa suku lokuqala beya ngalesibhedlele njengoba uzawubuya namntana esibhedlele ubekwa phangasemnyango aziswe ezinyanyeni uba ngabakhona ithango kuthathe umgquba agalelwe apha entloko uyaziswa ke ngokwezinyanyeni ubangakho ithango kukhona uthutho uthathe uthutho agalelwe apha entloko uyaziswa kuqhunyiswe impepho waziswe ezinyanyeni ze athi umntana nxa phaa kwiminyaka elishumi nangaphezulu enzelwe idina kwakufudulwa ke idina isiko ekuthiwa yimbeleko kwakufudulwa kudala umntana athi nxa neminyaka elishumi unxasele iminyaka ephantsi umzekelo enenyanga kuenzelwe idina laa dina okanye atyiswa amanzi xa etyiswa amanzi kuthathwa laa gusha ubiqhelwe umtyiswa amanzi okanye laa bhokwe abeleke ngela felelayo kwenzela uba lo mntana aziwe zizinyanyaza lapho umntana ke wentombi yena wenzelwa uhlatyelwa ibhokwe yakhe ihlatyelwa kulonina uba umntana entombi sikholola thina zamaxhosa uba umntana entombi ikhaya lakhe linye akanakuloyise ngwalapha nefani yakhe yakulonina zonke izinto zakho zenzela kulonina owentombi eyendileyo isiko lakhe lenzelwa kuloyise akenzelwa isiko kulonina abe unina enzile.
Yeah.
Idina imbele kuyenzelwa kuloyise akayenzelwa kulonina uhlatyelwa kuloyise owendileyo umntana.
Yeah. Very, very interesting. Look, now let's get to the marriage. What protocols and procedures that must be done during the marriage in a Xhosa tradition?
Ayi kweni do umfazi womXhosa mfuneka athize abe ngumfazi opheleleyo ngoba nxa umfazi funeka athi aze abe ngumfazi opheleleyo alotyobe. Okokuqala abantu banento bani umfazi yathenga umfazi akathenga. Ayikho imali yothenga umfazi, ayikho inkomo othenga umfazi, umfazi angathenga umfazi uyalotyolwa, umfazi uyasetyenzelwa. Into yokuqala nje thina singamaXhosa esifunayo uba umfazi uyalotyolwa and umfazi ophelelwa umfazi wenkomo ezisixhenxe. Umfazi lo ophelelayo umfazi wephepha, lo mfazi lowo angenzelwa into yokuthiwa liduli. Nxa isenzelwa iduli ke ngoku uyabonisa okubana lo ngumfazi ngopheleleyo nxa eneenkomo ezisixhenxe nangaphezulu uba iinkomo zamaXhosa kuqala kwisixhenxe umfazi opheleleyo uyotsho eshumini nakwishumi elinesibini ze nxa eneenkomo ezisixhenxe esenzelwa iduli uba ngaba akade enzelwa iduli uninazala unalo ilungelo loba amxelele uba makahamba ofuna imbiza kowabo xa esithi ofuna imbiza kowabo akathethi uba mawafuna imbiza uzama ukuthi makahamba ofuna iduli kowabo athi abe ngumfazi walo mzi ngokupheleleyo kuthela ukuthi ingcwaba lakhe likulo mzi ngokupheleleyo nxa efuna imbiza nanxa efuna itipoti yokwenza iti akamgxothi kodwa ufuna izinto zokwenza iti kowabo funeke ayotsho kowaba umamazalo ndifuna imbiza umamazalo ndifuna itipoti loo tipoti leyo liduli elo qha uyayihlonipha yena ncedi mawafuna imbiza kowabo kuba umfazi nozisela iduli uziselwa iduli nembiza imbiza leyo pheka laa mkholo oqhelelweyo usuka kowabo.
Yeah. So I heard isixhenxe. Isixhenxe is the number, right?
Isixhenxe yinumber eyo.
Inumber one.
Number 7.
Yo, please take me to your numbers. I'm gonna need you from 1.
Okay.
Up until what? 100.
No, singaphela ku 50.
Ku 50.
Akho.
Okay. I'm gonna say it in English.
Okay.
Okay, let's end with 10.
Okay.
Ne? I'm gonna say it in English. I'm gonna read you and then we're gonna say it with in isiXhosa. Ne? Okay. 1.
Inye.
Nuzwile. 1.
Inye.
2.
Zimbili.
3.
Zintathu.
4.
Zine.
5.
Zintlanu.
6.
Zintandathu.
7.
Zixhenxe.
8.
Zibhozo.
9.
Ithoba.
10.
Lishumi.
Lishumi.
So xa ingu-20 ngamashumi amabini.
Yeah.
Eh.
Xa u-21 ngamashumi amabini nanye.
Xa ngu-21 ngamashumi amabini ananye. Xa ngu-22 ngamashumi amabini anesibini.
Yeah. Yeah. So take me to days of the week.
Iintsuku zeveki, usuku lokuqala evekini ngumvulo.
Monday.
Monday.
Yeah.
Ube ngulwesibini.
Tuesday.
Ube ngulwesithathu.
Wednesday.
Ube ngulwesine.
Thursday.
Ube ngulwesihlanu.
Friday.
Ube ngumgqibelo.
Saturday.
Iqaba.
Sunday. So Xhosa and Zulu are almost similar via Neswati. So how does Zulu and Xhosa differ? I mostly know I'm a vendor, I'm a producer, I'm a producer, and Futhi is famous, I'm a producer, and a plant. So, how does a Xhosa greet? Okay, also see the beautiful dress that you're wearing. The color is white, black and yellow. So take me to this dress. What is the message of this dress?
If
some viewers want to learn more about Xhosa, what platform do they find you on?
MMP, Matshusa Media Projects, kulapho bangafumana khona.
This is Matshusa Media Project, the cultured youth show. I am Tom Samafate, I was with Mama Aseza. Nzwile, me, I have learned a lot. And hey, don't forget to subscribe, like, and comment. And please be honest when commenting, Mafate. Be honest. More cultured youth, we are not going to be able to fit in Zoba Haiti. Ninga, Juta is cheesy in our yo. Thank you. See you again on Monday.